Nenuka Tsingi, papa de Whitney, Brandon, Nadiana, Bitumba Bababa, toujours, toujours, hein.
Bitumba ya Baba Bae, les Angi Pefote, les Angi Pérezon, Nania Koki Koka Bola, Bitumba ya Manamane, non Tsingi, Bonto Pesuka, Yali Kamboe, Doe Banate.